Imana ngo y'izuba ngirinda abanyeturoye.
The treasure you can find.
Ninjira mu rusengero rwayo mwiba ubutunzi burimo. Abwira genge. Ngo ni Imana ngirinda izuba. Imana ngirinda abantu.
This is everything.
Imana iri kuturiba turi kuyibira ubutunzi.
Perhaps it is not
what. Ntabwo ari byiza kurakaza Imana. 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 Musore Imana yipima umutwe. Kigeni mu gutwika bibiliya y'Imana muri iyi minsi. Imana. Imana.